INumeri isahluko samashumi amathathu anesine. Wathetha uYehova kuMoses esithi, bawisele oonyana bakaSirayeli umthetho uthi kubo, xa nithe nangena ezweni lakwaKanani, lilo eli ilizwe eliya kuwela kuni libe lilifa, ilizwe lakwaKanani ngokwemida yalo. Icala lenu lasezantsi lothabathela intlango yetsini, ngasemacaleni akwaEdom, nomda wenu wasezantsi wothabathela esiphelweni solwandle lwetyuwa ngasempumalanga. Umda wenu ujikele ezantsi uye ekunyukeni kweAkrabim, udlule uye etsini, nokuphuma kwawo usinge ezantsi eKadeshe Barnea, uphume uye eHatsere Adare, udlule uye eAtsemon, umda ujikele eAtsemon uye emlanjeni waseYiphutha, ukuphuma kwawo usinge elwandle. Umda wenu wasentshonalanga woba lulwandle olukhulu nommandla walo, lowo woba ngumda wenu wasentshonalanga. Woba ngulo umda wenu wangasentla, nothabathela elwandle olukhulu nizisikele intaba yeHore, nithabathele intabeni yeHore nisike niye eHamati, ukuphuma komda uye eTsedada, uphume umda uye eZifron, ukuphuma kwawo ume eHatsare Enan, ngumda wenu wangasentla ke lowo. Nozisikela umda wasempumalanga, nithabathele eHatsare Enan nise eShefam, uhle umda uShefam uye eRibhela ngasempumalanga eAyin, uhle umda uthane nqimphu ngegxalaba lolwandle lwaseKinerete ngasempumalanga. Umda uhle iYordan okuphuma kwawo kume ngolwandle lwetyuwa, luba lilizwe lenu elo ngokwemida yalo ngenxa zonke. UMoses wabawisela umthetho onyana bakaSirayeli esithi, lilo elo ilizwe enolabelwa ngeqashiso. Awise umthetho ngalo uYehova ukuba linikwe izizwe ezisithoba ezinesiqingatha sesizwe, ngokuba isizwe sonyana bakaRubhen ngokwezindlu zoyise, nesizwe sonyana bakaGadi ngokwezindlu zoyise, nesiqingatha sesizwe sikaManase sisesilizuzile ilifa laso. Izizwe ezibini nesiqingatha sesizwe zilizuzile ilifa lazo nganeno kweYordan malunga neYeriko ngasempumalanga phambili. Wathetha uYehova kuMoses esithi, ngawo la amagama amadoda aya kunabela ilizwe ukuba libe lilifa, uElazare umbingeleli noYoshua unyana kaNuni, nothabatha isikhulu sibe sinye, isikhulu sibe sinye esizweni, nilabe ilizwe ukuba libe lilifa. Ngawo la amagama aloo madoda, esizweni sakwaYuda nguKalebi unyana kaYefune, esizweni sonyana bakaSimoni nguShemuweli unyana kaAmihude, esizweni sakwaBenjamin nguElidade unyana kaKeselon, esizweni sonyana bakaDan sisikhulu esinguBhuki unyana kaYogeli, konyana bakaYosefu esizweni sonyana bakaManase sisikhulu esinguHaniyeli unyana kaEfodi, esizweni sonyana bakaEfrayim sisikhulu esinguKemuweli unyana kaShifitani, esizweni sonyana bakaZebulon sisikhulu esingu-Elitsafan unyana kaPanaki, esizweni sonyana baka-Isakare sisikhulu esingupalatiyeli unyana ka-Azan, esizweni sonyana baka-Ashere sisikhulu esingu-Ahihudi unyana kaShelomi, esizweni sonyana bakaNafetali sisikhulu esingupedayeli unyana ka-Amihude. Ngabo abo awabawiselayo umthetho uYehova ukuba bababele ilifa onyana bakaIsrayeli ezweni lakwaKanani. Amen.